kurya ibi bintu bya control de la qualité ibintu by'ubuziranenge ni bintu bifatira ku bintu bito bito rero turi ko turitegereza ibi bintu kugira ngo ubuziranenge bwubahirizwe hari ibintu bito bito bitegerezwa kuba ibanze raba ngahiwaye twarasiguye twaraciye mu makaritie atari make turerekana yuko aba bantu barima lengalenga mu gisagara bakavomeza amazi yo mu makaniveaux amakaritie ya kera le système d'évacuation des eaux zirashaje ziravamo ajya mu makaniveaux harimo amazi atari meza rezo residue atari nziza uracha hantu ukabuza ejo bundi muri bukaduciye mu ngagaraje impande ya sodepo uriya muntu twahasanze kukubera ariyo nzira ncamwe mu gutaha nari maze kumubuza na bagenzi we kenshi genda ku buterere cyo kimwe bbn tubibaza bega nikihe gihugu gishaka gutera imbere leta ifata ingingo y'urukiza nk'ingingo yo kuvomeza amazi mabirengarenga ahari yo nkomoko y'indwara zijya za kansere mu mva abana bacu abuzukuru bacu bazogwara hanyuma umunyagihugu akirabira inyungu ziwe mvomere shore ku isoko ndo nk'amafaranga abandi birabaje kuvuno munsi BBN aho duhagaze duhagaze hehe duhagaze yuko aba bantu bose bari marengarenga mu gisagara cyane cyane igisagara cya Bujumbura yuko babihagarika none ko twababwiye yuko bavomeza amazi meza bikabananira none twogira gute mu gifaransa niho bavuga neza kuvuno munsi lo BBN recommande à ce que cette culture des amarantes ou des aubergines ikorerwa muri bijya bintu ura rosage sauf avec des eaux de caniveaux batumva ihagara aho twebwe niho tugera kandi turizigira yuko bazodushyigikira hajya turiko turakura ari amavuta ariko marke ya BBN yo gutekera amazi mbwa harimo amavuta yirwa ari kuzuba hajya ni sécurité sanitaire des aliments kuko ibyo byose bijyana na les bonnes pratiques d'hygiène et bonnes pratiques de fabrication rero ni ukuri dutegerezwa guhaguruka hamwe ibikunda aho abaserukira leta twebwe BBN mu buziranenge se l'organisme national de normalisation du Burundi tufashe ingingo twategerezwa gushyigikira aha rero tuhamagara umurundi wese kubera kubajejwe intwaro abajejwe umutekano tugire urunani turabengende dushobora guteza imbere ibi bintu ikindi kintu aho muri BBN twegeranye na lise diratangani excellence de la Tanzania turamaze umwanya muniniya duhihitana nabajya abantu bava mu buyenzi bakaza kudandaza ibintu abanyeshuri basohotse ivyo bintu bikorwa hariya ndawuzi ngene bikorwa aramabara bari kubona bifisa amabara y'ubwatsi butoto agirane ijya ni fleo twaramaze amezi tubirukanga ko tubasigurira ubu twarashoboye kubatuza mugabo tugomba kwandikira abajejwe indero cyane cyane mu bisagara yuko botufasha aba bantu baje kudandaza ibyo bintu yuko mukuri bubihagarika kuko birashobora kugira nabi ikindi kintu tugomba guhagurukira cyari cyarigeze gukogwa mugabo ubugisa n'icibaki mauvais chargement de camions zizana amakara cyangwa ibindi bintu abantu barabo umutekano kumabarabara barigeze kubituza sikera nibaza kumwa muvyo mugabo biragaruka ubwiye ukaraba amakamyo amanuka na makara acha kwibarabara rya mbere nibarabara gindwe cyane cyane ugasanga imifuko irenga ku ikamyo ipakiye ishika hari irashobora gukoresha amasanga cyangwa n'abari hejuru biramaze no kuba bagakoroka ubu rero aba bantu bagira mauvais chargement cyane cyane abapakira amakara cyangwa ibindi bidandazwa tugiye gusaba mu bushikiranganji bw'umutekano b'intwara yo hagati mu gihugu badufashe bagaruke bashimangire ingene bimeze natwe tuzogenda kuraha nibaza yuko byoroshye kugwanya amategeko araturekura yuko dukingira umuguzi tukingira impanuka ibyo nibyo bintu mbona tugiye gushimikira ko muri ino minsi turabigenda bimeze mu gihugu kiriko kiratera imbere mu by'ubuziranenge nabingenda abarundi bakunda gushaka mugabo ntibagomba kugira kigoro kintu kibangamira amagara ya kazoza ka ni gukorana n'abajejwe intwaro rero ibi bintu no kubyogera ko tugakorera umugozi umwe tukagirane abantu bajejwe iby'ubuziranenge tugakorana ari iby'imiti abrema tugakorana ari byerekeye ibiterwa n'iki direction de la protection des végétaux ni muri ministère agriculture tugakorana kanatsinda baramaze kugira erezo ibiraba kuneza y'abajyanye